In the northwest province of South Africa, Bonalo Khosing arrives at Katontle Primary School ready for a new day. Bonalo is planning for an interactive reading activity with her grade 2 class of children. Before Bonalo does the activity with her learners, she carefully chooses the right kind of storybook. She plans to read the story to a small group of learners and then encourage them to retell the story in their own words. Bonalo has chosen the book Tlowana Marata Go Itse, Curious Baby Elephant, to read to the children today. As part of her planning, she reads the story to herself so that she knows it well.
Tlowana Marata Go Itse.
She thinks the children will understand this story because it is in their local language, Setswana.
Bogologolo tala nko ya tlowana e ne le khutswane, e le kima jaaka setlhako fa gare ga sefatlhego.
But is it a good story for the children to retell?
E ne e botsa diphologolo tsotlhe diputso ka dipopego tsa tsone.
Elephant likes to ask questions.
Ya botsa thutlwa. Goreng thamo ya gago e le telele?
Elephant asks the giraffe.
Ya botsa. Goreng lenaka la gago le le ntlha?
Elephant asks the rhinoceros.
Goreng matlho a gago a e bitse jaana?
Elephant asks the hippopotamus.
E ne e sa fele pelo, mme bogolosegolo e ne.
Bonalo thinks there's good repetition, rhythm and sequence in the story.
Swatu, nko ya tlona ya fitlhela.
She likes the actions the children can do when the crocodile pulls the elephant's nose. And suddenly, let's go! Bonalo has decided this is a good story because it is interesting and the class will understand it well. The story is at a good level for learners to read. The pictures are clear. There are new words for the learners to learn. This story is good for retelling because there is a lot of repetition and there is a good sequence to the story. Finally, Bonalo writes the new words on big cards. She'll introduce this to the learners and she'll show them how they are spelled and how they are said out loud while she reads the story. Bonalo has selected a storybook that is good for learners to retell and has prepared her lesson. She has also prepared learning activities for the rest of the class to do while she's busy with the reading group. One group does a literacy workbook activity. The other group has a sequencing activity using cut-out pages from Tlowana Marata Go Itse. In this activity, children put pages of the storybook in the correct sequence. With two groups occupied with their separate activities, Bonalo can now start with the reading group.
Kwa ntle ga buka setlhogo sa rona sa gompieno ke Tlowana Marata Go Itse. La e bona? Ke mang? Tlowana Marata Go Itse ne.
To introduce the story, Bonalo talks about the title and the picture on the cover of the storybook.
Kima yo tan tlhalosa gore ha re re marata ra re. Ke batla lefoko marata, ha ba re Tlowana Marata, ba ra gore Tlowana e ntse jang eo.
Before she reads, she introduces new words to the learners.
Bo holo holo tala ke bogolo
tala
bogologolo tala ke
and make sure they understand the meaning of the words.
Bola melantla le ke le bone mo bukeng he beats ke
he beats
putla ke
la
bitsa nya o tla hela setlhogo sa rona ke goretse kere ba re ke Tlowana Marata Go Itse.
Bonalo then reads the whole story to the learners while they follow in their own books.
mongwe le mongwe o a itse gore tlou e na le nko e telele. Bogologolo tala nko ya tlowana e ne e le khutsane e le kima jaaka setlhako fa gare ga sefatlhego. Tlwana ya go rata go itse ya tsalo e ne e botsa diphologolo tsotlhe dipotso ka dipopego tsa tsone.
She reads with expression to keep the learner's attention.
Goreng thamo ya gago e le telele ya botsa? Goreng lenaka la gago le le ntlha? Swatho! Nko ya tlowana ya felela fa gare ga metlhagare ya kwena. Kwena e tla llalela ka wena, ga rialo le kgakabe. Tlowana ya pharama fa fatshe ya itsetsepela ka maoto a yona a tiileng. Ya goga nko.
And does the actions when the elephant's trunk is pulled.
Fela.
And pulled, and pulled, and then suddenly let go.
Nko ya tlowana ya taologa. Ya taologa go fitlhelela ruthu tlowana ya kanama. Ka go latlhegelwa ke dilalelo tsa yona.
After Ponalo has finished reading the story, she asks questions to see if the children understood.
E ba ra ire. Ke diphologolo tse fetse tlowana e kopane le tsone mo tseleng mo e leng gore o ile a ba dibotsa dipotso. A batla go itse ka ga tsone. Atlega.
Tlowana e ne e botsa gore tlo. Thuta gore ke eng se dirang gore thamo ya gage e nne telele.
Tlowana e boditse thutlo gore goreng thamo ya yone e le telele. Phologolo e nngwe e latelang e leng goreng ile tlowana e botsa ke mang? Ga re ntse re buisa bukeng ya rona. O ka nna wa nna wa tsaya wa lebelela wa bona gore ke mang? Ga ke re o re buise. Phologolo e nngwe ya bobedi e ileng e botsa dipotso ke mang? E boditse phologolo mang gore lenaka la yone le le ntlha? Ke phologolo efe?
Tshukudu.
Ile ya botsa tshukudu gore tshukudu. Ke mafoko a feng a re simolotseng ka one mokgangye a e leng goreng wa utlwile?
Hibitse.
O utlwile lefoko hibitse. A le utlwile ba re le hibitse e direng? Ba ya ba e bua mo polelong ba itse ba re hibitse e dirang?
Kubu.
Tlowana e boditse kubu gore goreng matlho a one a hibitse. Lekgakabe le tsamaya mo fatshe kgotsa le tsamaya ko godimo? Le a fofa? Le a fofa? Lekgakabe le a fofa? Go raya gore lekgakabe le na le eng? Le na le diphuka akere. Lekgakabe le a fofa?
Then she asked the learners to retell the story in their own words.
Tse dingwe gore ke eng se dirile gore.
Ke phologolo e feng eo? Phologolo ya ntlha e boditseng ke mang?
Thutlo.
Sometimes they may need a little help.
Kubu. E boditse kubu gore ke eng le dingwe gore lenaka la ntlha nne le tonne. Kwena e kumile nko ya tlowana.
Go ile ga diragalang ga kwena e sena go fitlogela tlowana.
Tlowana ebe ewa.
Tlowana ebe ewa? Go tswa go diragalang?
Nko ya yona e taologile.
Ile ya bona nko ya yona e taologile. Mara gompieno diphologolo ditou di itumelele.
The principal of Khatontle Primary, Mr. Tladi, has seen a difference in the school.
Since the introduction of this reading campaign, we saw a difference in terms of reading because there were books that were brought in that have helped us a lot in terms of encouraging learners to read. Because they were a bit interesting, you know, if you read something that is interesting with understanding, it makes you to want to read more and more. So I think it brought a difference in terms of the attitude from teachers as well as learners to be more interested in reading.
After school, Ponalo shares with another teacher how the retelling lesson went.
Ponalo, what story did you tell your learners?
The story that I read for learners was Tlowana Marata Go Itse.
Do you think the learners enjoyed the story?
I think yes, they did enjoy it because some of them, they were able to explain the difficult words that I took from the story and I showed them, they were able to say it. They were able to answer the questions and they were able to retell the story.
Do you think the learners retold the story well?
No, I don't think they retold the story very well, not the way I expected them to do.
What do you think that you will do next time to improve the lesson?
I think next time I will introduce more ways to them. I will do more reading activities with the learners in my class. And I will also encourage them to keep on reading at home.
What do you think you did well?
I think asking them questions to help them retell the story.